Rice cause rice. Rice cause rice. Ka o sa ne go gola yena Tshintsha Kuluba Kaizer Motaung yena doctor ya rena re re Kaizer Motaung o tlisha le thabo ka maphelong a rena wa swanela gore re go rela re re gola tswela pele o phele o phele o re phelela o fetse mengwaga e mentši latelana eya re re gola gola setlhopha sa rena ke se segolo ka baka la gago setlhopha sa rena se tlisha le thabo ka baka la gago re re gola o re golele Kaizer Motaung rise cause rise o je support-ara ka moka a re emeng ka leto ka leteya re emeng ka lentšu ka leteya la go godisa yena Tshintsha Kuluba mo letšatšing la gosane re re rise cause rise.